thank you, Overseer Cynthia Toe, for being with your team.
Asante Mwangalizi Cynthia Toe, pamoja na kikundi chako.
Amen.